954, the military minded DJ.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complaint. Kichwa, sijabeba.